Paris kwa uri intsinzi yanjye niyo mpamvu nzakubahisha wowe hoko saryanye mu mahumbezi y'urukundo niho tuzipanda unkundira ibyiza ukihanganira ibibi nzakugenera ibigukwiye uri impamvu yo kwicuma kw'imitsi yanjye uzahora uziritse